Njengoba leli zwe lizongena esigabeni sesithathu se lockdown ngesonto elizayo kuningi okuzoguquka impilo izobuyela kwejwayelekile kwabanye kanti abanye kuzomela bazama ukhamusana nendlela entsha yokuphila abantu bakulelizwe kuzomela manje bayibambele bona iqhaza ekunqandeni ukusabalala kwegciwane iCoronavirus.
Ukubukeka sengathi impilo isizobuyela kuyejwayelekile. Ngaphansi kwesigaba sesithathu se-lockdown kuzovulwa eminye imikhakha yezwe efana neyezokwakha, izimayini kanye nezomnotho. Utshwala buzodayiswa kanti nokuzivocavoca kuvumelekile kanjalo nokuya emasontweni. Kepha-ke ukuxegiswa kwemithetho ye-lockdown kusho ukuthi maningi amathuba okuthi sikhuphuke nesibalo sabazohaqwa yigciwane i-COVID-19.
It's hope and it's nothing more than a hope that the simple practices of masks and social distancing remain as normality starts to resume.
Le mpi yokulwa nokusabalala kwaleli gciwane iCOVID-19 isizoba sezandleni zomuntu ngamunye.
We need to avoid large crowds as much as possible. We need to practice social distancing and all of the hygiene and mostly we the most vulnerable in our society.
Njengoba ziya ngokwanda izimboni ezivulwayo nezinyeke izimboni ezifana neindawo zokudlela ezokucwala izinwele kanye nokuthengiswa kugwayi zisazoqhubeka nokunxusa uhulumeni ukuba nazo azikhumbule.